Umefuta
machozi, umeondoa aibu. Walonidharahu, wasilione la kucheka.
Unazidi kunishangaza Bwana, usiku mchana yoyo. Moyo wangu wabubujikwa na furaha.
Moyoni na kushukuru kweli umenitendea.
Nikicheki umbali umenitoa na mahali niko leo. Ninainua mikono, ninaimba.
Kukushukuru,
wema ulotenda, na kuinulia mikono yangu juu. Kukushukuru, wema ulotenda.